Ai marika, e hia kēnei ngā mano tāngata. E matapai te ana I tai ki te pokapū o te whanganui ā tara, I runga I te karanga o te hīkoi koia kia toi tū, te tiriti. Ai marika, I reira hoki te kuini Māori. Nā kei te whanganui ā tara, te Okiwa McLean, te Okiwa. Ko koe tērā I ki te ākanohi, I ngā nukunuku me ngā neke neke o te wā, ka tāmoko ki ngā puka hitoria, te Okiwa, he hanga kōrero o te wā.
Harata me pēnei pea te kōrero e hū roana te ao Māori I tēnei wā nei I konei I te pāka o Waitangi. Kei runga I te ātāmira I tēnei wā nei ko te pēne o 1814. Tērā pēne rongonui ra wātu kua taumai ki te whakangahau I te iwi I te mātiritiri kua taumai ki konei I tēnei wā. Kia hatia, kia tauai te wairua o te tohe, te wairua o te porotehi. Kia urua tuai tātou ki tēnei wairua o te tūranga hākuatanga, o te harakoa, o te whakangahau anō hoki harata. E ki te mai nā koe I muri a hauna, e konei tonu te mahi a te tangata, e pautoko nei, e haumia nei te kaupapa nei o tēnei o ngā hīkoi. Me taku matapā e tōna ko tahi rau tāngata, tōna ko tahi rau mano tāngata I takahi ngā tiriti o konei o te whanganui ātara nei kia tai atu ki te aroaro o te whare miere. Nō tēnei rā hoki, nō tēnei pāka tū tīmatai, te hīkoi tatua tuiho ki te whare pāremata, kia tahuri atu tātou ki tēnei pūrongo.
Tēnei te tirahou, tēnei te hara mai nei. Iri toto ai ngā tapuai o te mā tinitini ki pāremata.
Te nuingo o te haukāinga kua hara mai ki te tautoko I tēnei hīkoi, ko te tautoko o te mana whenua he whakatau I te hīkoi.
Mai te tari matua o te puni kōkiri I kōkirikiri whakamua ai te Arikinui Kuini Nga wai hono I te pō, hei haumi I te hīkoi.
Anei, e whai wāhi mai nei te kuini Māori tēnei wā nei, e ki te ana koutou, I amatāia kēpa, te pau wairua o te kiengitanga. E mau ana hoki I tana tokotoko, tana tiripou, hei waere ai te ara, e mahe ai te hua mā kihikihi, te hua mā taratara, kia amo ake hia te kuini Māori ki runga o whare pāremata.
Me ū tātou ki tēnei kotahitanga, Māori ake nei, Māori ake nei. Mā kona, ka tauai te wairua pai, te wairua tika, ki runga I te mata o te whenua, I te mea, I mahutake ai tēnei motuhake I te pito o te whenua, no tātou no te iwi Māori.
Puta ana te tangata ko io io I te angarai ona kia ki te atu mata nuitia.
Look, I'm very grateful for people's support and together we are taking the treaty to a place where everyone owns the constitutional future of this country, not just a minority of self-appointed experts.
Mā atua rā, whangakau ana ngā mema pāre mata kia tai atu te Māori o te hīkoi ki te whare miere.
Mō ana, kei te rongorongo mātou I ngā kōrero kei te iti, kei te ngutu o titi me te rahi, me te mea nei ka whakahē te rōpū kahurangi I tēnei pire me tōna haere.
I understand why Māori are very distrustful of this government and government as a whole, given New Zealand's history. I think we can do better.
Me te hapaoro ana te reo hana rāwhiti hei wahai ngā whakaaro o tana iwi Māori whānui tonu.
Not because of the system, not because of the rules, but because we haka. And my nana hana who came here and delivered the reo for the piti hana, her grandkid was able to speak her reo fluently and come and suck it to them.
Ko ngā reo o te makiu tā ngata e haunei ki ngā haue whā o te motu.
Me pēnei te kōrero harata, hūnei nei ana te tinana, hinawanawa ana te kiri, I tēnei o ngā hīkoe whakanui, whakahirahira, me te matapai a kua nui ke atu tēnei o ngā hīkoe, te hīkoe I tū, te taurua mano māwha mo te takutai, moana te take. Hoi anō, ki waho atu nei, koi nā ngā kōrero atu I waho o te whare miere, e hoi anō I rato I te whare miere, e taupatupatuhia nui tia ana, tēnei kaupapa o te ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi e ngā mema pāremata huri noa I te whare miere, kia tahuri ake tātou ki ā rātou kupu tohe tohe.
E tautoko ana ia I ngā kōrero me ngā mahi katoa a tōna kāwanatanga.
Yes.
How can he say that this government represents all New Zealanders
when he refuses to go outside and front the tens of thousands of New Zealanders gathered here today.
Our position is very clear. We had a delegation from the National Party representing our position, receiving the hīkoi and making clear our point of view, which is that we're not supporting the bill beyond first reading, and therefore it won't become law.
Ngā ngahuana te ki te atu kua tae ngā maharahara, ngā mā nukanuka o te iwi ki weriweri i te tae pitapita tanga mai o rātou ki te whanganui ātara i tēnei rā. Kia āte te tia tēnei o ngā pire whakawehewehe a te kāwanatanga haumi e karangatia nei ko te treaty principles. Engari ko te pātai kei te pori o te ngutu e meana e te iwi. Aheaha, amuri ake nei. Heaha kei tua i te awe māpara o tira heaha tā tātou. Kia hikina tēnei, te mana o tēnei o ngā hīkoi ki tua o te awe māpara.
Te Okiwa McLean atu i te pākau o Waitangi, te whanganui ātara tēnā koe.